Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muherereye abakunda mwese amakuru aca kuri radio Agoroka. Uyu munsi igenekerezo rya 2023 Kigarama umwaka w'ibihumbi bibiri na 2021 ayo twabateguriye ashimikiye ku ngingo zimwe zimwe zikurikira. Mu gisagara cha Bujumbura haraye hatewe igisasu ntezwa ntoke gikomeretsa abantu bashika kuri 17. Abanyagisagara cha Bujumbura basaba leta ya CNDD-FDD gutorera umuti ikibazo cy'umutekano kugira abana b'u Burundi batekane. Hari n'umunyororo yarapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi Ingozi aherutse kugandagurwa n'abanyororo bagenzi we. Abanyagihugu bakavuga ko leta ya CNDD-FDD yohagarika gupfunga abantu mu ntumbero yo kubicira mu busho. Aho ni mu gihe igipolisi coco kimenyesha yuko abikekwa kuba bafise uruhara ku rupfu uwo munyororo bariko bakurikiranwa n'ubutungane. Abasirikare bavuga ko amafaranga baronswa agenewe uburaro ari make cyane atagishoboye kubakotera amazu babamo, igituma ku bwabo batongerwa amafaranga yagenewe uburaro ngo ni uko abo yabasabiye bamaze kuronka menshi kandi ubu baguma bayaronka. Bagasaba umukuru w'igihugu gukemura icyo kibazo. Ni mu gihe bamwe n'abandi bobo bavuga ko ikibazo c'abarundi baguma barenganya kidashobora gutorerwa umuti n'intwaro ya CNDD-FDD. Abafise ijwi rigera kure ngo nibasemerere abarundi batabagwa kuko ikiza cya coronavirus kirabangamiye ubuzima bwabo, abategetsi bakigumira mu gacerere. Ivyo navyo baraza kubidushikira. Biruko mu gihe umukuru w'igihugu wewe ariko arahamagarira abarundi kwipimisha no kwikingiza, kandi mu bihe biheze abategetsi bavuga ko incanco za corona igihugu caronse ari zo kubika. Bamwe bakibaza ko boba bahinduye imvugo kubera bamwe muri abo bategetsi bagwaye ico kiza, harimwe n'uwurongoye inama nshingamateka Gerade Daniel Ndabirabe. Yamara ngo nta bikoresho bikwiye bafise abajejwe igikorwa cyo gutera abantu ngo rucanje. Abanyagihugu bakabona ko leta ya CNDD-FDD ibandanya yerekana ingendo yo kutitaho amagara y'abanyagihugu. Kuri mikro ni Dondo Dieu Mbazumutima, mu buhinga bw'ivyuma hari Jisrene Manirakiza. Nyuma y'akanya gato turabashikiriza inkuru imwe imwe mu buryo burambuye.
Radio Haguruka, Radio Haguruka, Haguruka Barundi tugwanira igihugu cyacu. Bakashirira yango ndabarongoye. Ngatsa nga hakomine nini buzemwe nini buri buri abantu 50 ariko barari. Barizo ari iki gutunga? Ngira uru na cyane cyane uzirikana neza icuje hejuru. Uzirikana neza icuje hejuru. Ugasanga bose bariko bararira, umuto akarira, umukuru akarira, bose bakarira. None icyo gihugu guhera ku mukuru w'igihugu arira, umwe n'igihugu akarira, umunyamahanga arakeneye Burundi akarira, icyo gihugu ni cyahehe? Kandi nakwiye gutungana. Icyo gihugu cyitwa ngo iki? Turashaka kwega umuriro. Imana yaraduhaye amahoro turagenda. Nk'uko umuriro duce dushaka kwega ubunyeri, ubunyeri ubu tuwukwege.
Ubutungane ntibunaniranye kubera ko abacamanza badafite ubumenyi cyangwa badafite umutima. Ariko hari ibintu bibiri mwagarutse ko kandi ari byo. Hari igiturire n'ibyo, kandi hariho n'ukuboko kunyegeje ku bacamanza. Uko kuboko kuriho gushobora gutuma umucamanza atitegembya mu gufata ingingo ibereye yisunze amategeko. Urubanza rwiwe arabona ko rudashoboka kandi afite ukuri, akifatisha mukuru w'umuganga mu ntara. akishimikiza Angelina Kekonke dola rumwe dola prize. Niho bigoranya kuba ahubya rimwe rimwe.
Ikibabaje cyane nuko benshi babivuze bakabizira.
Kujya yabivuze
benshi barabivuze barabizira, bamwe barapfuye, abandi baburenga aho mu mabohero arivyo bazira, abandi nabo barahunze igihugu twebwe twese. Twahunze kubera twadomye ku rutoki bijya nyene yarayavuze. Ariko urabona wewe ntanico yabaye.
Ndasubiye kubaramutsa, amakuru yacu tuyahere mu gisata cy'umutekano. Umutekano waraye uhungabanye mu gisagara cya Bujumbura, neza na neza muri komine Mukaza, aho hari igisasu ntezwa ntoke cyatewe mu kibanza bokerezamwo inyama bakongera bakarabiramwo amareresi, gikomeretsa abantu bagera kuri 17. Abajajwe intwaro muri iyo komine baremeza ayo makuru, ariko bakavuga ko hakomeretse abantu 10. Abanyagihugu bo mu gisagara cya Bujumbura basaba leta ya CNDD-FDD guhagurukira ikibazo cy'umutekano muke wa muriko urahungabana ugahitana abana b'u Burundi, kandi ngo leta ntiyari ikwiye kwama iriko iranyegeza umwotsi inzu iriko irasha. Byinshi kuri iyi nkuru mugenzi wacu Eric Kwizera yabidotoreje.
Icyo gitero cyakozwe hafi isaha 2:15 z'ijoro mu gisagara cya Bujumbura, neza neza muri komine Mukaza, cyakozwe n'abantu bataramenyekana gushika ubu, aho bakoresheje igisasu ntezwa ntoke aricyo bita grenade mu kinyamazuru. Abo bakoze icyo gitero bateye icyo gisasu mu kibanza bokerezamo inyama bongera barabiramwo amareresi. Ababibonye batubwiye ko baharuye abantu barenga 17 bakomeretse bikabije cyane. Icyo kibanza cyakozwe k'icyo gitero gikunda kuba kiri mu rwaruka rwo muri karitsiye ya Bwiza yo muri komine Mukaza hagati mu gisagara cya Bujumbura hamwe na karitsiye ya Buyenzi Jabe na Nyakabiga. Abanyagihugu bahaye amakuru urugana rwa Radio Haguruka batubwiye ko iyo nzu y'amareresi igice kinini gikunzwe cyane ngo kuko nyinshi ziba zisobanuye mu Kinyarwanda ibyo bita agasobanuye. Umwe muri bo yatubwiye ko yashyize imbere ko igipolisi kihashika kandi ko yashoboye guharura abakomeretse bikabije bagera kuri 17. Banavuga ko byari biteye ubwoba n'agahinda kubibona. Kubwo uyu munyagihugu abakwe barabara ryaho habereye ako kabikabishe yatubwiye ko wewe byamugoye kumenya neza ibyabaye ngo kuko bitumvikana ukuntu haba igitero nk'ico ntiyagire n'agakacira. Nico yabona gusa cyari kiri kure yiwe ngo yari amakamyoneti y'igipolisi yari karatwara abantu, ariko umwanya yari karagenda abari bakomeretse ngo bari bapfutse n'amahema. Ngo birababaje cyane kubona atarose abandi hanimwe yarungitswe aho habereye iryo bara. Abajeje intwaro muri komine Mukaza baremeza ayo makuru, ariko bakavuga ko hakomeretse abantu 10 gusa. Abanyagihugu ngo bagatangazwa cyane no kubona abategetsi nkabo bubahuka kunyegeza abantu bakomeretse kandi byabaye babona. Abanyagihugu mu gisagara cya Bujumbura basaba CNDD-FDD ko bacungera umutekano ngo kuko udasiba guhungabana ngo kandi ugahitana inzirakarengane mu gihugu. Bakongera bagasaba leta nyene kureka kwama iriko irabesha abarundi n'amakungu ko umutekano wifashe neza kandi abarundi bariko barahatikirira ngo nibareke kwama bariko barahisha umwotsi kandi inzu iriko irasha.
Tukiri mu gisata cy'umutekano habandanya kuvugwa umunyororo azwi ku mazina ya Mathieu Karikunzira, yarapfungiwe mu gashuka komisariya y'igipolisi ya Ngozi, yishwe akubiswe n'abo bapfunganye. Ubwo bwicanyi bukaba bwabaye mu ijoro ry'uwa kabiri igenekerezo rya 2021 rishira uwa gatatu igenekerezo rya 2022 Kigarama 2021. Mu gipolisi baremeza ayo makuru mbere bakanavuga ko uyo munyororo nyakwigendera yabanje kubohwa imbere y'uko akubitwa na bagenzi we bari bapfunganye. Babandanya bamenyesha ko abantu batatu mu bagirizwa kugira uruhara muri urwo rupfu ko bariko barakurikiranwa n'ubutungane nk'uko amakuru ava muri komisariya y'igipolisi ya Ngozi abivuga. Naho rero igipolisi kivuga ivyo bene kubura bariyamiriza uruyeri rwa leta y'u Burundi ngo kumarira abantu mu busho butandukanye igamije kububiciramo. Kubwabo rero ngo leta ya CNDD-FDD nihagarike ubwicanyi ikorera Abarundi uko bukeye uko bwije. Ngabaga ndaguye Matata Auguste umunywanyi w'umugambwe SNL cyo kimwe n'izindi nzira karengane zirirwa ziragandagukwa ngo bomenya ko bariko bariyimbira ico yashikirijwe na Gaton Gwasa umukuru w'umugambwe SNL ku munsi w'ejo mu gihe uwo munywanyi w'umugambwe SNL yariko arashinguranwa iteka agatagwa sakavunira kagohe ubutegetsi hamwe n'abarundi bose ko bari bakwiye gusonera no kubaha ivyiyumviro vy'umwe n'uwundi ivyo akaba abishikirije inyuma y'uruhege rw'abanywanyi b'uwo mugambwe rumaze gihe ukogwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jeannette Kamikazi
Hari kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 2022 Kigarama igihe Matata Auguste umunywanyi w'umugambwe SNL yaheruka kwitaba imana biturutse ku mahiri no kuborezwa igufa yakorewe wafungiwe mu biro bikuru by'iperereza ry'u Burundi ugwego rusanzwe rutwarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu muri ico kibanza hakaba harangwa marira umubabaro n'amaganya byo kubona uwo munywanyi wa SNL yaragandaguwe agatogwasa umukuru w'umugambwe SNL yari mu bitavyo ico gikogwa cyo kumushingura ni akaba yarashikirije amajambo atari make agifashe ijambo yamenyesheje abari bitavye ico gikogwa ko Matata naho yitavye imana kwagiye nk'intwari akaba yanamenyesheje ko yakoze ibitare bike byo kugwanira agateka kiwe abicishije mu vyiyumviro vyiwe aho mbere yaramaze gufungwa inshuro zirenga 20 nk'uko mu vyiyumvira
Matata rero iyi yari inshuro igira 20 apfungwa azira ibyiyumviro vyiwe azira guharanira iteka ryo murundi uwariwe wese no vuga rero ni Matata agiye nk'intwari kandi imana izoyimuhembera Matata rero igihafatwa ubu bwa nyuma hafashwe n'abandi benshi muri bo harimo na muramwanje hageze ko baja muri sentare Matata ntiyashoboye kujayo kubera yari yarasinzikarijwe ubuzima nabo bandi bari barasinzikarijwe ubuzima Nejo shura kugira gucyo kumba ngo uwundi nawe kirarangiye ariko pastor yabivuze neza uwari we wese mu byakora mu kubaho kwiwe abari karimba
Uwarongoye umugambwe SNL yagiriye kasigura ingene yabajije ivyabo banywanyi biwe bari bapfunzwe yamara bamubwira ko bari mu maboko meza agatogwasa agatangazwa no kubona bamubwiye gucyo kandi abo banywanyi barahohotewe bikomeye usubire dukurikire agatogwasa
ariko kandi kibabaje y'abantu baganje biho uburenganzira n'ububasha bwose je narabajije igiwe muramwanje mbega none mu mupfungiye iki ko mwagiye muhiriwe mu gasaka takino kimwe mwahakuye kwatamutahe mwazanye kwataki murashaka kutubwira impamvu yoba kunzwe ngo ntugire ikibazo ngo gikuru nuko ngo bariho kandi ngo bari mu maboko meza ugabonya wayo baramutobaguye n'ishinge mu nda ayo maboko meza sinzi ko ari mwe nayo rero birateye agahinda ariko umugabo no kuyimba kuko kuri iyi si turarengana ntawuhoraho
kubwo rero arongoye umugambwe SNL aratangazwa no kubona hari abanyagihugu bagihogwa ivyiyumviro vyabo bahogwa no kuja mu mugambo ucankuriya akavuga ko imigambwe izovaho gucari gikwiye ngo nukwiyumvira ingene abantu botera imbere nkuko vyavuzwe na agatogwasa umukuru w'umugambwe SNL
mu bijanye n'ubuzima bw'igihugu nibaza ko atamuntu numwe anezegwa no gukina nta muntu numwe anezegwa n'amaganya Ora yese yumvira tembega byo babyiza gusumba gute nta muntu ro yobizize nta wobizije uyunzi kuko nimba uburundi bwemera imigambwe myinshi amategeko abyemera ni kuki umuntu yorande umutsi ngo ahuye n'uwo bagasangiye umugambwe ni kuki umuntu yokumva yuko yokwitwaza igihagarara afise kugira ngo baburabuze ubundi ngo nuko batasangiye umugambwe imigambwe yarabayeho irahera irazimangana n'iyi iriho uno munsi izozimangana izohera bakaba Burundi buzoguma ari Burundi reka twiyumvire kuba ku Burundi tureke kuba imbohe y'ibintazi bitagira umutwe n'amaguru umuntu yahisemo kuba muri ibi canye kuba muri biriya mu gihe atawarengeye akarimbi umuhamira iki mureke umwana w'umuntu yavutse kugira ngo yidegembye yavutse kugira ngo yidegembye rero ni byiza yuko umuntu wese yubahirizwa umwidegembye wiwe igihe atari karahonyanga amategeko kandi gufata umuntu ntacyo yakoze ukajya kukwegagura gushika naho ahava asandaba
tumira mate inyuma y'akaruhuko gato tuce tubandanya nayandi twabateguriye
haguruka barundi humuragi ugucatu vyaye muvyeyi wa twese abatoteje ibibondo vyawe bakaguhagarara munda bakiba bakica bakangaza amarira y'abavyeyi ntabateri kinya turababona humuragi uguciza gumye umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda hageze kugarukira impfuvye n'abavyeyi humura burundi bwacu ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu tuzokwamba twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza komera abarundi kandi mukomeze n'abandi mwimi mitima inzanko zidashira indwara zo kwikunda no kudaca bugufi dushire imbere ibikorwa byo kugarukira icato vyaye komera abarundi kwibanga riranga intwari rikazira kwihora rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga rikazira amacakubiri mu bonse rimwe hagarara rugabo barundi dukomeze urugamba rw'amahoro dufate mu mugongo imfura zacu ishaka ubutwari n'ubuntu biturange maze tunyaruke bwa nkuba mu gutabara bene wacu kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwe igihugu kiri mu menyo y'ingwe icese gisomwe na inabeza
imyidogo mu basirikare b'igihugu ni myinshi ngo nakamara maza kubona muri kino gihe hari abasirikare bahabwa amafaranga y'uburaro kuri bamwe angana n'ibihumbi 50 abandi ibihumbi 30 kandi atanzu ibereye umusirikare w'igihugu ikibaho ikoteshwa kuri ayo mafaranga abasirikare bamenyesha ko aba barongoye batabavugira kugira ayo mafaranga yongerezwe ngo kubera ko bobo bamaze kuzuza kandi baguma bahabwa imishahara y'inyongera bishaki bagasaba umukuru w'igihugu gufata mu minwe ikibazo kijanye n'amafaranga y'uburaro bw'abasirikare umwe muri abo basirikare tumwumvirize ijwi ryiwe ryahinduwe ku mvo z'umutekano wiwe
Tete iyo mishahara twagiye turarenganywa kuva tucinjira igisirikare nuko gushika ubu nubu tukibandanywa turenganywa muti gute ehendaga ku mafaranga y'uburaro twese twakirirwa kuronka amafaranga twese angana ukeneye kuba mu nzu nini y'ukiyongerereza bivanye n'umushahara wawe uhembwa akarore ka hafi intwazangabo yo nyene ihemba amafaranga 150,000 n'amafaranga y'uburaro gusa umusuzi afishe agaca ronka amafaranga 50,000 ukiyongera iyo nzu 50,000 kiba kugira ngo uyikote ukayihebura umusirikare mutoni nawe ariwe momente trope nawe agacaho 1,300,000 byaenda mitetoroje by'amafaranga y'uburaro bumvise namaka kamara maza ariko amukuru w'igihugu niyo kwikubita agashi akara amafaranga y'uburaro turonka 1,300,000 bacakoti 1,500,000 bacakoti mugabo bo kuri 1,500,000 bama bariko baronka buri gihe yisununuye baca banka tutwongereza umushahara nakuntu umushikirana ryo kwivuna asa umukuru w'ibiro by'agisirikare yonge ndamubona amashinga amateka cyuriya mashaka inzego z'umutekano nange ndumwe ngo amahera akabisha mu nama shikirana ryo ko twereka gutayirwa amafaranga mugako kuri abo bamaze kuzuza bo baguma bariko baronka amatini bishaki y'umurengera ntapfa bene kujya kutwongereza imishahara twasaba umukuru w'igihugu rero gukora ibishoboka byose kibanza gifate mu minwe
bamwe n'abandi bakabona ko leta ya CNDD-FDD itazokwigera itorera umuti ibibazo bihanze abarundi bose n'abasirikare barimo umuti nyawo uzoboneka ari uko abarundi bahagurutse bagahindura ubutegetsi buhari mu gisata cy'amagara y'abantu coronavirus iragisubije mu gihugu nka cose aho mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Kirundo ku bitaro bikuru by'intara harayihatowe abagwayi barenga 200 mu bipimo byafashwe agati y'isaha 2 n'isaha 5 gusa z'umutaga abarundi bakababazwa nuko amagara yabo abangamiwe abategetsi bibereye mu gacerere katagira uko kangana bakavuga ko leta ya Santete FTD yamyeshaka kubamara yifashishije ugwego gw'iperereza mu gihugu none ubu naho ngo igeretse ko kubarekera ikiza coronavirus ngo kibamare kandi kiriko kijugumiza isi yose ngo abafise ijwi rigera kure ngo barakwiye gusemerera bagatabariza abarundi bagezaho umwansa ashaka siyashi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Alice Mukeshiman
abantu 238 kuri 300 bapimwe nibo batowe uwo mugera mu kiringo cy'umunsi umwe gusa abo bantu bakaba babonetse ku bitaro bikuru by'intara ya Kirundo kuri wa kabiri aho nyene mu Kirundo ibintu byifashe nabi aho nibindi bikogwa byahungabanye aho abo bapima uwo mugera naho baruhiye gupanga ukundi gushasha amasaha yo gupima hanze y'ibitaro naho ico kiza cyarahungabanije ibikogwa harimo n'ibya banki aho muri Enter Bank basanze harimo abakozi bagera kuri 6 banduye baca basaba igitega abaza kubafasha kugira ngo ibikorwa bya banke bibandanye abaduhaye amakuru babavuzi bavuga ko ibintu bizohava biyangara ngo abo bantu 238 batowe uwo mugera ngo bapimwe hagati y'isazi 2 n'isazi 5 z'umutaga kuri wa kabiri umugwi ujejwe gupima wabatoye mu bipimo 300 byakozwe muri ayo masaha 3 abo bakozi bo ku bitaro byo mu Kirundo babwiye radio haguruka ko ibintu byifashe nabi kandi ko bishobora kubarengera mbere ngo no kubatera ubwoba bibateye ubwoba ngo rikaba ribaye ijya mbere aho mu masaha 3 hatogwa abarenga 79% kuyijana mu bipimo byafashwe ngo abandi bagwayi bakaba bakigwa inyuma ya 5 abaganga bahejeje kwakira abipimisha uwo mugera mu Kirundo abakora mu gisata cy'ubuvunzi bavuga ko ukuntu iby'umugera byifashe biriko bikogwa bahitishamo kandi batashiramo ingufu zikwiye kubijyanye n'ico kiza muri yo ntara abanyagihugu bakidoga bavuga ko amabwirizwa yo kwikingira ico kiza ko abategetsi bayafata minenegwe ngo kandi n'abajejwe amagara y'abantu nta na kimwe bavuga kubijyanye n'ico kiza wogira bari mwitiro abo banyagihugu nyene babandanye bavuga ko leta ya SNDFDD yamye ishaka kubamara yifashishije inzego zari zikwiye kubakingira harimo n'iziperereza ngo none ubu naho iriko irabarerekera ko ikiza kiriko kijugumiza isi basaba abafise ijwi rigera kure gutabariza abarundi ngo kuko bageze aho umwansi ashaka kandi umwansi wa mbere bafise ari uwarajejwe kubakingira
umukuru w'igihugu cy'u Burundi ahamagarira abanyagihugu kwipimisha no kwikingiza ikiza cya corona ngo kuko ari go rucanco wa mbere mu gihe ku munsi wa mbere w'iyindwi yararamutse agirisha inama igirindwi abagize umugwi ujejwe gukinga ako karanda Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko abarundi bo kwima amatwi abavuga ko abaronse urucanco rwa COVID-19 badaheza ngo bandure canke ngo banduze abandi bamwe mu banyagihugu baganiriye na radio haguruka bakaba batangazwa n'iyo mvugo y'umukuru w'igihugu mu gihe n'abashaka kwipimisha bavuga ko batakigwa nk'uko bavyipfuza kubera ko atabikoresho bihari kubajejwe ico giko abo banyagihugu bakabona rero ko leta ya SNDFDD ibandanya yerekana ingendo yo gufata minenegwe amagara yabo yarijejwe bagasaba kuja hamwe bakayitembagaza inkuru twateguriwe na Aline Munezero
muri kino gihe bivugwa ko umugera w'ikiza corona uri kurakwiragira ku murindi munini mu ntara zitandukanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi aremeza ko ico kiza kibangamiye abanyagihugu mu gihe ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwari bwagumye buhakana katakiri mu gihugu ariko akavuga ko bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo ikiza cya COVID-19 ntigitume bahagarika imirimo aho yari karagirisha inama abagize umugwi w'igihugu jejwe kugwanya karanda ka corona hamwe no gutegekaniriza kazoza abanyagihugu kuri uwo wa mbere uheze Evariste Ndayishimiye yahamagariye abarundi bose kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda ico kiza hamwe no kucipimisha umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko adatahura igituma abanyagihugu batipimisha ku bwinshi kandi atamafaranga bisaba ukwipimisha rero ngo nigo rucanco rwa mbere amajwi ya Evariste Ndayishimiye tukaba tuyakesha iradio nkuru y'igihugu
ku ruhande rwa leta twarabibonye uko ari umwasi mubi dukora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire abenegihugu bigira bahagarika ibikorwa kuko mu Burundi twomara indwi tudakoze ibaragiye bariguye nicyo gituma uburongozi bw'igihugu bukore bishoboka byose kugira ngo abenegihugu bagome gukizwa. Ibindi bihugu kugira wipimishe uri hamahera ni mumbwire iyo bageze. Utagira amahera ntumva ko yapfuye. Muganiro mu mwana arezwe neza asohora amaboko. Twebwe turabapima ku buntu. Mugabo gacamwa nka kwipimisha. Turapima ku buntu mugacamwa nka kwipimisha. Uzi uko wanduye duca tuguha umuti ku buntu ugaca wanka kwipimisha umenye ko wanduye. Ubu mu minsi heze mwagiye mubona bisubiye kubyuka. Na manda bivuga iminsi yose kare sinzuhagare. Ushaka kugwanya ikiza corona urucanco rwa mbere no kwikingira. Ugakingira n'abandi.
Kubwa Eva hese ndayishimiye ngo ntibishoboka gutegekaniriza akazoza abakozi mu gihe ubuzima bwabo butifashe neza. Kubw'ibyo rero Eva hese ndayishimiye yamenyesheje ko abarundi bo kwima amatwi abavuga ko abaronse urucanco rwa COVID-19 badaheza ngo bandure canke ngo banduze abandi. Agatera kamo abarundi bose kwitwararika gukaraba kenshi gashoboka.
Je ndamaze kubona abapfuye bicandagishije. Ndabazi namwe murabazi. Hari n'abarundi bamaze gupfa bicandagishije. Abagwaye bicandagishije bangana iki? Murumva ngo wicandagishije ngo niyirwaye ngo ntusinzikara agaca yirekera ngo bimeze neza. Nagira ndabwire kugwanya ikiza coronavirus icya mbere no kwikingira. Karaba umwanya wose igihe cyose gishoboka. Nimwamushaka gukingira abenegihugu karaba reka gukora nako. Nzoguma mvuga. Mugabo nagira nsubire kubabwira ntidushobora guteganiriza kazoza abenegihugu tutabanje ubunyene kubona ku buzima bwabo muriyo.
Bamwe mu banyagihugu baganiriye na radio haguruka bakaba batangazwa n'iyo mvugo y'umukuru w'igihugu mu gihe n'abashaka kwipimisha bavuga ko batakirwa nk'uko babyifuza kubera atabikoresho bihari kubajerwe ico gikogwa. Abo banyagihugu bakabona rero ko leta ya CNDD-FDD ibandanye yerekana ingendo yo gufata minenegwe amagara yawe yari ijejwe. Abo banyagihugu bakavuga ko bari bakwiye kuja hamwe bagatembagaza iyo leta.
Abanyakuri niba bagomba kurwanya mu gihugu cy'ubuntu murabibona murabyumva. Nde kuri babaje birababaje birababaje harageze yuko Uburundi burangwa n'abashinga ntaye n'abapfasha n'iri mitima bagize umutima runtu. Harageze harageze barundi barundi kazi. Oya 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 turose turo turose turo. Tuvibuzimo tujibuntu.
Ariko kandi sindi no mubatangara iyo mu bihugu byacu bishitse ko abantu bafata ibigwanisho. Twarabibonye muri kahise ku Burundi, twarabibonye muri kahise ka karere turimo ko iyo abantu bamaze kwihebura bakabona atakindi basigaranye ko inzira y'ibigwanisho iri mu nzira za mbere usanga bajya.
Naho bazotwica, naho bazotwangaza, naho bazobandanya badupfunga cyangwa bakabandanya baturenganya, ntituzohagarika guhangana n'intwaro ya CNDD-FDD kugezaho tuzoyikura tukayirandurana n'imizi. Ako kazi ntituzogahagarika na rimwe.
Tugo wamwe n'icyo gituma dukwiye kunga ubumwe mu kuharanira agateka kacu. Iki ni kimenyetso cy'uko mu butandukane bwacu ako karenganyo tukumva kumwe. Nico gituma n'abarundi aho bari bose bo kumva kumwe akarenganyo barenganye. Tarabe ngo ntacyo ngo ndenganijwe ngo n'umutete nkanje ngo ndenganijwe n'umuhutu nkanje ndenganijwe n'umututsi nkanje. Oya, akarenganyo tukumve kumwe, kababaza kumwe, kandi duhaguruke kumwe kugira tukagwanye twagwanirize hamwe. Tukagwanirize hamwe.
Ndabashimiye mwebwe mwese mwarimu yateza abiri. Ndashimiye n'abamenyesha makuru bayatororokanije. Ntibagiye Jisrene Manirakiza yatumye amajwi abashiki. Musigara amahoro, Imana ibarinde naho buta.
Ndeya mana ya masokuru yagiye kwizatabara kuyishure Masengesho yacu Imana nayo atihunga kuriyo kuko nabari kuvuga kuko nabari urindire igire cyane urindire uyu rubanza rwa
Haguruke, haguruke Abarundi, haguruka ni radio ikangurira Abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi. Ikangurira Abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi. Ikangurira Abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu.